mu buzima bwa misi yose abantu mwakuranye nibigera bakwinuba nka Shadrack ati akagapeti ni kagufi like mu gasanga mu bwenge urakuze cyane nibakwinuba abantu mwakuranye sinda kubaze birebe ndakuzi byatara
uranzi bro man nge nakuze ndumuntu ntazi kwikumira bro ntaraba ngo nana
duza ka micro
ntaraba ngo naka ngo aranduta cyangwa iki kandi ndabashimira cyane kweri barama respect bro ubu ngeze ku gwego ku buryo no vuga apana ubunye nariko no kuva kera kuva we tuzinanye no kuvuga abantu barebare mani baranyubaha urumva ariko abantu bagufi attention
abantu bagufi nkawe
attention abantu bagufi kuvuga abantu barebare mani baranyubaha sana
ariko bagufi bakacaka kukuba uranyishye hagesha duduvye imyaka ingahe
se 18 irenga bro
18 irenga eh rika bugira cyane muto
mvuze none ndacyari muto gute mvuze 18 irenga ndashobora kuba mfite none nef bro ndashobora kuba mfite jana imyaka jana
oya iyo ufite jana wari kuvuga ati bise 70 irenga
ko ni kubyibaza we
Reka turaye ko ari umuntu mwiganye yibuka imyaka yawe aze kuyandika muri commentaire tatuvuga ati bwa bundisha dudu abo biganye baramukurikirana aze kurahoza kubura muri commentaire umuntu biganye
commentaire turazikeneye guys
Bamwe Yes Amore y'Imana abane nango bakunzi ba Star TV My name is Taboy the Sheep I love support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that Rana mwe mwa Star TV tubazaniye umwe mu basore mubona hano ehe ni ugerageje kumuraba igihagararo wo muha igihagararo ni mugufa of course ariko biri kose mu mutwe nibaza ko bimeze neza cyane kuno mwa tuvugana yiga kuri université bamwita Shadudu bivanye n'amazina je namumenyeye ko of course je namumenye tukiri mu ntara ya Gitega n'ingi Gitega kwera ko nahize imyaka 4 ahantu bita kuri place ndazi murahazi urenganye neza na neza ku Kirimba ucishikira ahantu bita kuri place tarashika ahantu bita mu Magarama cyanye mu Gahera muramubona hano rero tujye ibintu by'ingesera ku bare butandukanye hajya kuri place ingesera kwa mutama hajya kuba heroje Eh byari ibintu bimeze neza cyane so kuno munsi ndamubona muri cinema naramubonye of course for the first time ndamubona ariko aramukoresha ikiganiro by the way cyambona yambaye agapira kanditse ko 3 fa murabizi uko ari si uwo murazi ko ari Fanny Lavin ni we novuga yuko ari we creator ya 3 fa uno munsi turi kumwe na Shadudu mwaramubonye muri bimwe no vuga yuko Fanny Lavin gwa rwanza yakora turiko turi turahimbaza na cyane kuba yakwigi 1000 by'aba subscribers ndetse nuko yashaka gusangira na bamwe mu bafana ba 3fa cyangwa mu bakunzi ba 3fa uno papa cyangwa uno musore kiriya giye twarahuye rero numwe mu bahanga cyane uno munsi ariko arakina cinema ndamwakire mu gahembwa Star TV nshaka kumwakira kuhera ko ndamuze kuva kera of course nkuko nabibabwiye ariko murabizi yuko je mvuga nama mvuga ati fasha warafashijwe na cyane cyane mu buryo bw'iterambere je ndi umuntu ndaba umuntu nkavuga ati ndamushigikira rero ubu kuba afise impano nkaba ndanamuzi Gitega byabaye ngombwa yuko ndamuhamagara kugira dushobore gusangira ijambo cyangwa ishobore kumuha ijambo ngo mvuga Star TV my brother ça va tuza ka micro rero hayo umunsi wagiye gusenga ucigira ko cyangwa ngo murusengera Ezuza mikro
ifata. Wena urukuranchanga
kweli. Umeze gute rero
gasa. Tangwe ya mi chacho ya.
Umeze neza riko.
Fresh sana bro.
Uko fresh. Unakaza.
Safi sana.
Umwana wo kuri Ijere. University ndakese. Ajanye ku bantu tutize university. Soze turabakurira chapo muta. Je ni university gushika mu wakabiri cyandiruka. Ngeze mu wakabiri. Muri sagesse muri Asiatique cyamvuga ati bano b'Imana. Tugenda seze.
Warubonye byunguka.
Nimbonye byumvuga ndavuga ati none ce ngume kuri university ndiko ndabone byunguka bigende gute. Umeze neza ariko
by the way. Sana brother.
Eh wiriwe neza uno munsi.
Ndashima kweli.
Umunsi w'Imana tugwe
tu. Ubugerekeranako.
Eh.
Ubugerekeranako.
Nubuki bugera
ubugerekeranako.
Icyo kirundi burya kiragoye.
Genders kirundi kaka.
Sana
kanye muri commenter kwa gist gahe. Barabimbwiye ati umupeti nawe ku kirundi.
Harenze.
Uca kwica.
Uca kwica.
Kirundi bwacu.
Bakunze kuvuga ati igitega ni murambya. Hari abantu bazi kirundi kimwe cy'indani.
No kuvuga rero mvuze buguma bugerekirana ko. Mbamvuze yuko ubuntu bw'Imana bro.
Yagira mu bantu basenga cyane.
Oya. Ndasenga mugabo uvuze gusenga cyane ucumenga. Hari indi point ubugiye ko.
Ucumenga ndakugiza mu apotre. Cyangwa umukozi w'Imana. Yesu kumahugerekera. Uno munsi n'umunsi nacyane ko kenshi twese turafata nka occupation kujya gusenga, guhimbaza Imana, nacyane ku muri bimwe iba yaradukoreye mu semene cyanke ndetse n'ukwezi kose cyangwa umwaka wose bivana n'ibyo giye gushima. Uno munsi umunsi wawe uhimbarije mu gushimira Imana. Byari bimeze gute kuri uno munsi kuri wewe?
Ash. Starboy. Je sinzi kubesha mu buzima kuri. Mba numvumenga biskara birantera ngumani yagiriza mana
ukumbumenga wabeshi nyarati ni cyaha
no muskwere sinagiye gusenga
nakanya kabuze cyane
hari impamvu yahabaye
haje usengera mu dini
ya waye na inkomeye brem simbesh
haje usengera mu dini
ya gasatu muri Pentecost
Pentecost kabisa Pentecost igitega irimo abantu benshi bavuye mwaro cyane nikuheri
sejo
Saye cyangwa imwaro idini nyene novuga yuko riri populaire cyane ni Pentecoste.
Sinzi vraiment no banda kubesha.
Aje
se kora je sindaja ni imwaro man.
Haja ubigiteka nturaje imwaro.
Ndahaca.
Kandi kuri plus urazi ko haba imvukira zo z'imwaro benshi bafite amafaranga. Bajya abantu zenya bose ba cobra. Mu imvukira z'imwaro.
Haje cobra ni imvukira y'imwaro.
Niko numva baguma bavuka. Uno munsi tukuzi ku izina rya Shadudu hajya abavyeye neza na neza bakwise izina ryahe kumbura abantu bari kwaradukurikirana hari abaza kubuka kumbura rya zina mwa mucigana
bro tutarinze guca kuri byinshi man je baranzi ubu man
ubu barakuzi
baranzi ayumbura aho nta numwe atanzi
ubu barakuzi take 5 warakoze kandi uri kurakora
Kona kora mpambana.
Tuvuge ko bakuzi ntwego turarivuga rero.
Oya baranzi nawe no rivuga. Sa ari abatanzi baba bakeneye kumenya. Izina babyeyi banje banyise. Shadrake Nzeyimana.
Shadrake Nzeyimana. Nijyo zina babyeyi bamwise. Acyita Shadudu rivyo mu Shadrake.
Shadudu Bright.
Shadudu Bright.
Akape.
Uno munsi ni mbuga zazo zituzona zibazanise ko Shadudu Bright. Yes uko biri kose je numva uko biri kose naho gushima maze gukora ikintu kigatuma abantu bakumenya naho kugishima kwanze ukavuga ati so bino bintu nimba vyabaye abantu bakamenya koko reka ndagishime so uko none ga papa wanje uno munsi uri kuri university hajya ngo wige biki igisata neza wakurikiranye
niga gestion ya administration des affaires
gestion ya administration des affaires
mvunya funya bayita faga
faga ibintu bikaze Faga, gestion et administration des affaires. Eh, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de
temps.
Tu es un peu
plus
de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de Donc utanze urupapuro aravuga ati je cyananiye kubera ko nagize hariya ndaverifya sanga sinatevye nategerezwa gutora. Impapuro nka zitatu zigahera uri kurakora igiharuro ndaki.
Contabilité
nayo urayizi. Contabilité naranayitinya mutamu. Kuri uwo munsi wo kubona uko. Kesha ashobora kwibaza ati none tugerageje kuraba urabona uwo munsi umuntu aragenda arakura. Mu buzima bwa misi yose abantu mwakuranye nibigera bakwinuba nka Shadrake ati kagapeti ni kagufi like mu gasanga mu bwenge urakuze cyane nibakwinuba abantu mwakuranye sinda kubaze birebe ndakuzi byatari
uranzi bro we kuri prase uranzi uko n'abapeti twagendana
man
je no kuvuga Man, je nakuze ndumuntu ntazikikumira vuba. Ntaraba ngo nana.
Duza ka micro.
Ntaraba ngo naka ngo aranduta cyangwa iki. Kandi ndabashimira cyane ko barama respect. Bro, ubu ngeze ku rwego ku buryo novuga apana ubunye nariko no kuva kera kuva we tuzi na nyine. No kuvuga abantu barebare man baranyubaha. Urumva? Ariko abantu bagufi attention.
Abantu bagufi nkawe.
Attention abantu bagufi. Kuvuga abantu barebare man baranyubaha sana.
Ariko bagufi bakacaka kukubaha. Uranyishye nda. Genda kuzi kandi wamye ari igipeti. Eh, wamye uri igipeti cyiza kibere aho. Itera ama ama histoire iki kibere fresh. Ariko kuri uno munsi abantu bashaka kwibaza ati abo muvukana nabo bangana gute?
Ndo ajya nta numwe tuvukana uziyo.
Genshi ora kuba ndabazi ndiko ndabariza bariya.
Sawa. Ni barebare man. Barebare kweri.
Aje nibyashika mu rugo
abantu njeje nyene ndi mugufi mu tuvukana bose tukandi batandatu kwa nyuma ndumuhererereza.
Oh.
Urumva?
Kunzi kenshi turi mu rugo bishika tugateburana abantu tuvukana. Nibyashika bo muvukana bakagutebura ukanarira. Urabizi ko kenshi
tuna byo bakora
byo. Naje nkira umwana bakunda kumbwira ngo matoroshi nkarira. Mugabo bumbwiye matoroshi ntacyo bimbiye kwera ko menaje si asigande
ukuntu nakuze wamenga ibintu byo guteburana nta kintu na kimwe byambwira ama wera nanje naca ndakwataka fo
eh haje ukiri umupeti waratakana
kirira bya hatari abapeti bamwe barabize n'ubu je ni komeze kwe
kandi warakuranye n'abatodio bari abapeti bagacuti bigitega
bajya n'aba brother man
Wacho wapi? Na wana bimere feshi. Igize bona bikubaje nuko zije twe tukira abana mu rugo hari ukuntu twacyokozanya matoroshi n'ibindi byinshi bitandukanye. Je banyita matoroshi nararira muto.
Bagwita matoroshi.
Eh kwa misamaso manini. Eh misamaso manini. Muga nararira. Muga bubumbwiye ku misamaso manini. Ah. Bamwe ndiyumvira ati none nje narira cyanye nuko nyine mba nkira umupepe. Eso tujerero mu buzima busanga no munsi usanga uri musanzu uri umunyeshuri uga kuri university hajyego mu kabiri mu mbere
back end
uri muri back end uno munsi uri kuri university twinjire neza mu kazi kwanzu ukora kuri no munsi usanga uri umukinyi wa cinema byatanguye ryari byatanguye gute wagiye kwibona gute muri Trofa na cyancane hariya kwa Fanny Lavigne karibu
muri Trofa ni fresh queen ndashimira kubera nubwo ayo kongeze ku yindi ntambwe nubwo bitara camo neza bukebuke ni gorugendo bro urumva
wagiye kwisangayo gute hari ryari connection wagiye kwitora gute kugira ushore guhura na Fanny Lavigne
Fanny Lavigne je nari maze kumwandikira kubera Fanny Lavigne je tuzinanye kuva akibi gitega
ma eh yarahabaye
of course yarabaye gitega twara yari umubanyi bro urumva Fanny Lavigne rero ngura kubona ya arkara kina ama sinema urabibona generali nkiri ari gitega urabibona eh ngura gukunda filme ziwe
yes
nanje nkabanzi uko bajya batodyo elpeti urafsimpano
tukiraho nyene
kubera kera
tukiraho nyene Fanny Lavigne mu ntara ya gitega ntiyari bwatangure gukina sinema mwari muzinanye ataratangura gukina filme okay tubandanye
no kuvuga ntiyari bwakine filme urumva je natangwe kubona ari karakina filme yaramanutse kwanza
ari mu gisagara cha Bujumbura
ndamukurikirana nyene ndamubwira yo akuraje no muri comment sometimes nara komanta gusa rero kubera yari umubanyi yarambwira Shadrach yarafsaga peti agapeti kitwa nisi uraka
kagahungu ki
kajya gahungu ki natu twari dufse umupeti nyene bigana umva ngiye kumutora hajya kuri rade couverte muri maternelle
ndahabona
yacambira nze kukamutorera nawe sasa ndamwandikira ndamubaza ukuntu no kwinjira ndamusaba amahera nukuvuga
Na cyane hari icyo bita freyo kwinjira kubera ko buri kimwe cyose buri kimwe cyose birasabwa yuko uronka utanga icyinjizo. Muri icyo gihe urashitse kwa Fani. Nibyo nshaka kumenya neza na neza, ushitse mu gisagara cya Bujumbura ugasanga Fani waramurondera mwegera muraganira ati nanjye nshaka gushyigikira umwana. Ukuntu umunsi bimeze gute, ubuzima ubayemo bumeze gute ariya muri twafa, nuko wavuze ko hari aho wifuza kugera utaragera.
Hari aho nifuza kugera ntaragera kandi kure cyane bro. Nshaka kugera ahantu sinzi ko nabikubwira ma.
Wewe wifuza guserukira abanyagitega neza?
Wifuza guserukira abanyagitega, si kuvuga abanyagitega gusa n'abandi. Nifuza kugera ku rwego nanje mfashe abandi ariko baramfasha.
Uno munsi muri sene na cyane cyane muri sinema amasene bakunze kuguhereza, baranyaruka kuyabona amasene yo kuguha nka Shaduda ati reka tumuhereze ino sene ni sawa. Isene wakenye umvume ngo urayifiringa neza, uravuga ati ah ino sene wampaye ni ya mbere, respect ku muntu ampaye ino sene ni ya.
Oya bara novuga yuko abantu ze abariko barakurikirana ikiganiro bakomante ndasabye komantere kwanza, komantere ivuga kuntu natinga kwanza
banabirabe kwanza
banabirabe.
Tusabe komantere ntibigo turavuga ati
tusabe komantere gusa
komantere ni za
natinga bro.
Urarenze
wasuvuga ngo ndarenze kurenga kwiwanje barabimbwira.
Wewe
nawe ubyiboneye wabimbwira je naryo nshobora kubona.
Wewe ukunze kwivugira. Nshobora
kubibona mana.
Reka rero dusimbire kwa Fani Lavin, twandike Fani Lavin official, nibaza yuko ibikorwa neza na neza birimo uno musore bitasha Dudu. Ko tuzobibona. Hadi sha Dudu ufite imyaka ingahe?
Se 18 irenga bro.
18 irenga. Reka buryo uracyari muto.
I'm not sure.
Abo biganye baramukurikirana. Ntaze kurahoza kubura muri commentaire umuntu biganye.
Commentaire turazikeneye guys.
Yesi umwita Shadudu asangwa kina muri Trofa. Trofa ni company ikomeye cyane. Novuga yuko abantu bose bifuza kujya gukina kwa Fani Lavin. Kwera ko Fani Lavin yabereye ikirora abantu benshi. Ndese n'ubu ariko arabereye ikirora abantu benshi cyane. Rero uno muvandimwe wanje no mwita ko ari mu brother kwera ko genda muziki kuva kera taratangura gukina sinema. Kandi na wene anzi kupakira ntaratangura gukora kuri no micro. Meme si naho nari umustari gitega abantu benshi bari banzi. Ariko sinari bwatangure gukora kuri micro cyane nyire TV online yiwanje. So rero tumushyigikire by the way. Mwana numva numubaza kino kintu. Nk'ubu unyi wo kubaza ati Shadudu umufasha wifuza mu kazi usanzwe gukora. Nubwa
bro urazi ko bigoye ibintu by'amafilme ma. Kandi nanje mba nkeneye kugira gukora nyene. Nanze kuvuga ego ndi kwa Fani Mugabo. Nanje mba nkeneye gukora ku bwanje mbona umusaruro mana. Urumva usanga rero bigoye rwa n'abajya baba bari mu kazi kenshi. Nakusanga bigoye nko kuronka kamera, telefone nyine urabona. Kugira gukoresha video urabizi ko hari telefone kweri imaji.
Ukaronka telefone nziza nka iPhone nk'iyo wanje.
Nka
kimwanya ni sawa.
Imana kiguma.
Imana yarahezagiye sha.
Kandi bandanye guheza.
Ibana Imana guhezagire cyane kusabira imhezagire nk'uko kwera mba ndayifuza.
Urumva? Nanje Imana ndabyizeye ko izogikoze na mbere nibyo shimaze kunkorera bro. Urumva nico gituma nizeye byinshi.
Cyambere
inkomezi. Inkomezi nizo nshira imbere Imana.
Bantu bakunze ba Star TV ndazi ntihabuze umuntu amumenye cyangwa w'umurundi yumva yuko yoshyigikira abantu bafite impano. Uyu ni yagira urubuga rwiwe warayije nibaza ko uyu mufashe ukamuha urubuga rwiwe uyotera imbere kwanza izi tayi zawe siza bose. Urashobora gukreya ibintu byiwe ugasanga n'abantu barabiraba kubera iki ukuntu ufite tayi. Hari abantu bashyigikira umuntu bagerageje kuramaze kubona kagahungu katengetenge ko muri Uganda nakantu gakora ibintu bitabaho mu gakarateye imbere. Rero nk'uwoza akagushigishira sambara gutuntu uteye imbere ugasanga ejo harabaye ibindi bintu tutari twiteze so bagushigikire baze bashigikire urubuga rwa barukree busha urunko urubuga rushasha ukina ama cinema ndese n'ama comedy bishobose ukayapfutura nyene eh gadukene
ama n'ubona TikTok bro
TikTok ni shadudu nyene
TikTok ni shadudu ko nyene
kabisa
TikTok Instagram Facebook kuresha kwene
yes
ndabanda batumiye kunkurikirana kuri TikTok
ama ibisigaye nibaza ko ari kugushigikira
kugushigikira kweri
ikibazo numva no kubaza ni iki urya munsi aha urubanza rwateguwe na Fanila Vine urubanza wagwakiriye gute bonye umuntu abatwara gategura urubanza nka rujya rwarubanza numeze neza kwariye brochette y'ivyamwa inyama byari bimeze neza ku ruhande rwa wabihaye akahe gaciro
gaciro nabihaye
umwe mu bantu bagize trofa
novuga kwanza kashimire Fanila Vine kwanza yiyumviriye kugira kiya gikogwa kwanza hariho ni benshi bari bifuza kumubona mana benshi bari abafanzi biwe
hari nabavuye mu ntara ya Ngozi
twabonye bavuye Ngozi abavuye mu ntara
z'aba diaspora kwa rababonye
ba diaspora bari bahari urayibona kandi hari benshi bari bifuza kubonana na Fani barabonanye warayibonye baratera ama brag ibintu biratesa nyene kuyindi nshuro novuga yuko abafana biwe bashoboye kuhashika bari banezerewe cyane
hari hanaryoshye byatari twarariye turanahaga
birenze
bijya bintu hari izindi nguvu biha nka shadudu twese tutabiha
je bijya birantera inguvu gose zo gukora cyane
ukumva yuko nawe ejo uzibonana
nanjye ejo nzoba ngeze ku rundi rwego imana ibifashije kubera byose ni
Imana. Yes, support uko uyifuza bayiguhe. Uri kura yibona cyanye. Hari kibuze ndanasaba imbabazi kuko ntari bwa kwegere kugira dushore gukorana ikiganiro. Kumva urengerana umwanya ariko ntago ari umutima mubi. Support uko uyifuza ubuyironko kuvyifuza cyanye.
Support ko ndayibona ko sekonda yifuza. Sekonda yifuza
vraiment. Rika dushire mu ngufu.
Kadushiremo
ingufu kugira bigire izindi ngufu
guys ndabibasabye friend
reka dushiremo izindi ngufu kugira bishobore kugenda neza cyane
ndashobora gukora ibintu bitagase neza nshiremo ingufu
vraiment kabisa mu gusozera numva no kubaza kino kibazo kugira duse n'abasozera kugira byo mu bindi kuba ari kwavuganya ko tuzagukora ikiganiro cy'umwanya muto hariho pose zimaze imisi zisirikira nani John K ya posting Fanila Vine bari mu gitanda like bari kumwe mu buriri bitumana no Razika posting ngo umugore wanje nyine ibiki kumuposta ibintu nk'ivyo sinzi ko iyo post hari cyo wayibonye ko he birasirikira na kimama ndagugira kugira ahagira icyo bivuga ko
Starboy iyo post narayibonye ariko Jena cyo nabivuga ko
vre wowe urabibona ukirengana
narayibonye kubera nta byinshi ndabizi ko
kwese wowe na babivuga
je mbona babivuga nkarabana nyene iko bimeze bumva mu gihe cyacu ndabizi ko cyani kawukira vre je si cyora kwinjira mu bintu bitandaba
kabisa je unisha dudu turi kumwe ari kumwe na Starboy the ship Mr. Recorder Mr. Mint Kimararungu Love in Town ubeshi umukozi wo mu nzu Mr. No Santima Mr. Fashora fashijwe ndi kumwe na Shadudu nde aya ni watubwiye ngo nta kandi washize ko hagiye inyuma Shadudu
Shadudu Bright
kabisa
akapela
Bright aga akapela akona na kabijyobo yes rero mu mushyigikire rero no Shadudu nibaza yuko no kuri
WhatsApp bro
utangira nimero ya basi baze kurondera ari abantu babashaka gukora amadili nawe
nubundi ni
bahereza ka nimero sha papa cye nimero
cyangwa urukundo wo gufasha mugani wawe ati fasha warafashije
fasha warafashije ya
nimero yanjye WhatsApp ari yo rimikashi
bashire mushi
aba boss banje ni mwebwe nyene kandi ndabyizeye ko mubikora kambe ndabashimira kwanza nimero ni 65 054 283 rimikashi ni yo nyene
cyatu dujena ngumba kuko yagisha basa bakunzi ba Star TV babone ko hari babone ko hari umuntu nka Shadudu yiga kuri universite ko kurumva ariko ariga kugira ejo ashore kubundi muntu ushobora no kumuhakaza ibivanye n'ibintu ariko ariga ejo ahejeje ugasanga namavuta tukagusanga muri ibiro wicaye umeze uko
byose ni mukama bro
kabisa aje ni mano gushimira shadudu
asante sana
uko biri kose je numva urabe igwambaye fresh haje wambaye nimero zingazi kirato
nimero nambari ugomba ngurira kirato
ya nti ubura umuntu akugurira cyane je nanye nzogusohoza vre
iragana uru mu boss ndakwiye
wowe tubwire nimero
je nambari ya
30 ipataro
ipataro Jongora kwe.
Pataro byo kugora.
Pataro sinzi nimero namba.
Kirato ni 30.
Kirato ni 30.
Kabisa. Ariko ibintu yugiye kugura we biroroha kuboneka kuhera.
Biroroha kuboneka man. Na wewe.
Gusa amafaranga ni yabura.
Ubuji kirato nambara ntibaraba ngo ni gitoya cyangwa ngo iki niki.
Bavuga ati ni marke.
Sasa genda muri shop ubanze.
Cyane nda tikirato kibaye gitonya kica kizimbuka. Ekume nkubu wambaye
Jordan yatra. Iyi wawe gukwiye ucubaza
ni iyi. Usanga
mayara. Sanga muri difference nkia 30 mire
gusa. So jere kan mpamagara abakunzi ba Star TV tumushigikire, tumuhata urukundo, tumuhere ku rukundo, tumushigikire. Anyway urumva ko afise TikTok vuba urashobora kuduhana ni page za za Facebook batangura gufollowinga kuri Facebook hehe
ngiri ko page ya Facebook ni Kasha Dudu Bright ya Kapera
uko nyene bagufollowinga
TikTok na wandika Kasha Dudu musa ucubibona cyangwa Kasha Dudu Bright ariko nakanuze akagihoshe ndibaza barakabonye
narakabonye kubera ko ndakunda gukurikirana kubera ko urumva ko tuzinanye kuva kera nubwo ntari bwa guhigika kigana ariko si umutima mubi Shadudu na kano umba kwa kusozi la kamesaji keza umba ushaa kushikiriza wakunzi wa Star TV kuko kumbure ya riki nufuse kumutimu ufugati nikanda wa shikiriza wakunzi wa Star TV hee na ina labuzo kununda kiba shikiriza uka kiba shikiriza nye karibu rero kucho na kubajije chanye kucho umba kiri kumutima wa umba wa shikiriza wakunzi wa Star TV tukiba shikiriza madusoze rikigani karibu
nubga yuko Novuga yuko byinshi nabivuze ari Novuga byinshi nabivuze ariko vraiment urabizi ne bigoye ibintu byo gukora ama sinema
kabisa
kandi cyane vraiment urabizi yuko noshobora gukora amantuze ya makamera kwa fanira vine mugaba bari mu bikorwa byinshi
birasaba kuzikota birasaba kugira urubuga
rw'iwanje
Shira ka mikro ku muno kugira abavyumve.
Nagira cheno yanje bro. Uravyumva?
Tani gitega hariyo n'abanyamafaranga
menshi. Ari abanyamafaranga benshi vrema. Kandi benshi baranzi.
Basupesi hariya.
Baranzi bo benshi ma. Urumva wa mutima w'urukundo nyene.
Ni ububuze.
Wa sinovuga kubuze kubera sinovuga kubuze. Kubera nayo nkubu wena kwagiriza ngo urafite umutima mubi gastar Uko ngo atakintu urambwira ushobora kubutakimbwiye hari uwundi
wafashije ugasanga abo bafasha abandi ugasanga
nta bashije abandi je sindashikira
reka twizere ko iyi message bashikiraho bari
iyi message irabashikira n'aba diaspora ni benshi
ni benshi
aba diaspora vrema bashi mwayumvise ni Rwanda
kwisi kandi ngo 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 imikashi sigaye ikora
yeri imikashi irakora
diaspora so Nika ndabashimire kwanza mwese kumuradukurikirana. Nisha Dudu ni wari hano. Bright akapera kuri Facebook. Nisha Dudu gusa kuri TikTok. Asangwa kina muri Trofa Company. Trofa Company company komeye cyane. Rero kumubona mu munyempana ariko arakina muri Trofa bisigura iki eje afisa kandi kazoza kandi gakomeye cyane. So reka rero tubashimire mwese mumaze kumushigikira cyangwa je mushigikira. Ndabashimira cyane behind camera ni Elvis Photography nari ko radufasha amasanamu. Bro, mushimire cyane. Kandi uzotera imbere. Miheza giro y'Imana izoza. Izoza kabisa. Yes, my name is Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meet Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, umukozi wo munzu. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Avado ganyira gere exterieur, deve ganyira serdon interieur. Tumaze tuganya ibyacu, then tuzoganya ibyo hanze, ibyo wacu twamaze kubiganya. Aho Mr. Fasha warafashijwe Mr. No Santima, ayo se namazina yanje. Kwizi bihumbi jana bya basabone muzobona ukuntu nzoshimira abantu bagize icyo bamara mu ruhara rwanje muzokwere muzobona urukundo mbafitiye muzobona urukundo mfitiye mwebwe mwese mwatunye mbaje Star Boy the Ship mane bahezagire shout out kuri mwese mane bahezagire